ayinolo into niyithetha yimfihlelo lithi buya nkosi yesu ulumke abuye ubambelele ngesono ulumke ngoba usathane umusiva unencwadi enkulu akorekisha kuyo athi yes ndingena naye ndingena naye ndingena ebesilingise ekuqaleni longena naye ndithi noku ndingena apho ndiyophumla khona apho ndiyobuka amanxeba khona andisangeni kule nto yakho andihamba ndingathela ndithini na andifuna uthetha ndide ndiqathisele kuze ndizawuthetha noyinoyiki uyazi ngelaa xesha ndandivomitha apha ententeni ndathi ndawutixa millions of demons andikakhuphi into bayinintsi amadimoni njengotixo ii-millions zamadimoni ziyanyikima ngoba ufikile indoda yamadoda nawe khawubiyelwe ngoba njengam nam namhlanje ndibiyelwe akumandanga ukusebenza ekhathini akumandanga cause ukuthi uthandaza ndibambe umthandazo wakho ndihleli kwi-cage bendizawuhlala etronini kasathana uba bengasiswanga ningoyiki thetha inyani ubuxa uyafika kuwe ndibethe umbulali ugqiba uthi igama layesu awunakwenza nto kuwe bathi bephinda bebuya kum ey nkosi yam ngendingammameli akuze utata yolanda kukho nto lapha kuwesusu ndilukho amathumba akokho nto andimameli ubothi akeva nyhani akeva nyhani uthi uqwandi uba umntana wakhulekazi kwagqitha iveki kunini vuzile yafika engqosho kwagqitha iveki kodwa mina engasoze ndiyilibale yi-14 kafebruary apho ndakhuleka ngayicompletely apho ndababhida khona uyazi ibhola uyayifaka eswimming pool uyicinezele uyicinezele uma uyiyekile ivutha amalanga tyomjonge ivutha amalanga ndamiye kusathana wamanezi ndandiyingonyana engqomayo ndikhangela ubani ndingamqongi usathana akayiyingonyana yazi usathana ufolisha anda kum wayifolisha anda kum usathana yekanje ndandizawuthatha isihlalo sam ndandizawamore than yena bengekho more than usathana cause umthatha akuyeka umntu othathwa emkhathini esemncinci njengam ndiwahambile amazwe ndiwatyhutyhwatyhutyhile akho ndawo bendingayisebenzile ndixele nimfihlelo iibhlukhwe zenu zidizayinwe emkhathini ezi bhlukhwe nizinxibayo zidizayinwa emkhathini iibhlukhwe enizinxibayo ninayifeshini azanga namlungu zidizayinwe emkhathini ubutywala enibuselayo budizayinwe emkhathini ezi zinto nizitshayayo zidizayinwe emkhathini ezi ancestors nizikhonzayo zidizayinwe emkhathini ezi ndayela niziphuma niziphumayo ungene zogwenaleomfuma kumangena yesu I'm telling you ezina sozingene ngecawa tu uthi akhona myodlula kuba wengezi ngako khawuzithole lo mntu uyawuza ngayo uyazi ibhlukhwe zidizayinwe emkhathini uyazi emkhathini bengigcina abantu abangootata abadala kukho iibhishophu ezishumayelayo kodwa zisebenza emkhathini abantu abasezicaweni ndithetha icawa ndithetha inkonzo yosintsho ndithetha icawa baphile emkhathini abathandazayo abantu baphile emkhathini isambatho sakhe sumzila akadlili bani sureceive ma umntu oshumayele umntu oshumayele engasiswanga sathane wa-anointi amazwi sathane wa-ani kukho ibhayibhele elikhulu ekhathini lithetha le nto eniyithethayo qalo libhalwe ngelinye ihlobo uthatha pha kuyo ayitshile ingaphezu kwale nto uthatha pha kulo ayitshile athi ndizawushumayeleni namhlanje le nto uthethe enye ilanguage eningayivayi uthethe ezasemkhathini nje beshumayela nje yena akasathethi le language niyithetha nje bakushunyala nide nilile inyembezi ezingeziso ayiziso nangoku nditsho ngegama layesu nangoku umntu oshunyala ashunyala ngoxesha utala akasiziswanga wasemkhathini ayiwalifu wasemkhathini asebe abeke izandla utata osiziweyo athandazela amanzi amanzi anto amanzi antoni sadizela phantsi komkhala uba ngakubheke enkonzweni uphethe amanzi akunze wathandazelisa uyadlalisa usathana sabeka isandla siqaes uyavuya uyavuya le nto yba le nto eniyenzayo le nto uba ningafuna umamele uvuya ukufa le uyazi uma ingcwele xathela kum don't be stubborn ngokuze kwenzakala uyazi abanye abantu bayathanda ukuxoka ngoma ingcwele akuxokwa ngayo ndivuya uyazi usathana ebevuya ukufa xa umntu exo yonke ngomoya ongcwele ebevuka ukufa ngoba ingxaki intoni yazi ukuthi sisole sisona singaso sixoleleke sisono esingaso sixoleleke hayi ndiyanqina amen ezi uyesu wethu ayizomagic uyazi ndisuke ecumakala sokwenza iDVD khona bathi abantu basicumakala uyesu zimagic ayizomagic says uyesu qobe indoda yabahlolokazi lo zandla zimangcwele lokuthi ixe ngathi igazi lakhe lisaphala isadamile linde wena ngoya amanxeba akhe asampompoza yabona iphango lakhe lisavulekile linde wena ungadlalisi ilinde wena amanzi ephangweni lisaphuma kulandela igazi everyday 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 lilinde wena thathele nawe namhlanje ndiyazi ukuthi ubangaba nobuyela emkhathini wo ndingafa hayi ndingafa ayikhonye into ezakwenzeka sale ningathi ulanda nazi izinto nazi izinto benxiba ifashion sando fika kundiqa ndidizayina ngokubam njengba kukho isketo iwekosholitha ziwewe wasekhathini sinxiba nje iyawuthi ncaku iyawuthi ncaku ubutywala sasemkhathini utywala kupha inyoka isisimanga yalapha yalapha kuba bathatha kulenda sethina nto mtsathi khona ikhona inyoka ilapha ilapha and I know ukuthi bikhe yafika ndiyayazi bikhe yafika yiyona indala nje kuthi yasemkhathini izodiswela izokwazi ayizokwazi ndinqina phakathi kwabantu abangumama baphume ngoba bayani le ndiyithethayo zalapha South Africa zitshwa kungekho i-12 yeka nje bandingazazi ngoba sithenge yayinyoka ephila kumethethe izulwini but uthi uMagalati crucified with him would no longer live but him live inside us so akusaphili nasaphila nyoka kuphila uYesu ndini apha nje njengoba ndichaze imfihlo ebelishilo ngathi kwakugqoka iqandi namhlanje ndivula ngebhongo namhlanje ndiyonakaliswa uyabona emkhathi bayangizoba ngondilapha ino bayangizoba ipicture yami iyaqhekeka tatmahayi tatmahayi asamenzela udongo samenzela ndiyithetha nje le nto asuba ndithaa uba ndibona abantu ndayithethe nalapha kuyo wandixolela because yava bendingenziswa ndibengazenzi bendisenzisa sumthela ndinqa umntu othakathekayo akathakathi akazithakathele uyathakathisa yeyi nanzanyinto abantwana beni xa bengemva siba sebaxheleni yamenza more seuyesu Dr. Jesus uyazi kunomama sibagqibileyo abantwana babo abeva tu ambambe ngengalo athi ndibheke exheleni ndimamalisha xa ixhele ndithi yeyi wena la mama uzawuthi ututhutu uzuthi unikeleza nene kodwa ndizutshize ngalo atshize umntana abawesi konethane naye yekandisebenzisa amayeza esixhosa ngoba ndiwazi badizayina phi andiwazi yabona apha njengba izincambu zawo nje yam siyaqhaka nishele nale bangaphantsi njengba izincaba zincambi ihamba yonyuti iyotshesa apha ekule ndawo ba gama ligqali siqinisilapha kwencambi yonyuki iyotsho phaa emagqabini uiseleke wenyuki ugule wesi ugule wesi anizovuta ngoba ndiye ndavuta nizoyiva le nto ndithethayo ugule wesi suhambe uthatha nje iyesu suhambe uthatha nje iyesu uyesu liyeza lakho uyesu liyeza lakho uyazi abantu balo mhlaba bayandimangalisa uba ngaba umntu uve ngomasikhozi ukuthi yewethu khase lo mntu ugulayo naliqhelele pha alinyangi lisusa amaphepha nangoko alinyangi xa lisusa imali elapha kuthi aye alinyangi lisusa imali elapha kuthi alinyangi nangoko aye alinyangi
Not good. We have no business. Then I spell exams. Then the goal.
These bad exams is got June. Guess got December. Nancy talk. Now girl and I was a painful. Come down. befuna lomuntu walithatha mini hey 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 not cool not cool unesandla sithi what not cool iyazi xa senza lanto ku bayithi capi suku because nje besithi uthula umnini yahle ngibule oh hey ngiyacakela lento nje ngizomthatha ogqiba yenze lo ntata mina wathi hey not cool wathi yahamba ni suku ndimkhulula nangokufuna nto yamkinkungu yagqithi silwanyana ngoba kwakumnyamba phambi kwakhe wathi khona inkanyiselo nguyesu wathi ndiyagqitha wagqitha nangoku otata apho ndenza isitatu sakhe ndathatha ii-hours ezimiliyoni ndibangasenza kuthiwe awushote ngentwithile kamile ngehlobo ndikela okay ndizamenze ndizamqala ndimqala hey athandaza utata uvela ngokuthi umlilo uyazi la nto xa usithi umlilo emkhathini umlilo idistroy ukuva akhoze mosibenga lapha lapha ethina khanqaze connecta nabagqofu lapha ethina ndiconnecta nalenyoka bike yeza apha ndiyayazi nangoku ndiyayazi bendiconnecta nanaye nangoku ndimnqinapha ndiyababona kuyajula ndasoze uba ndenze nini zithina khanda vuyo kuva ngibanza ke ndize ndiyama noyesu uma ndize ngebhuti thiwa ndizoza ngebhuti ndiza ndiyama ndine connection hayi ningathi nga anthe ndine connection yakwe cage thetheka bawo kuba xa ufuna uthetha into ebandle ngathi kuhlukwa iikhompyutha zoku athenge ikhompyutha yomkhathi ndina ikhompyutha yamazulu because thina sifihliwe uba baya ndifuna uba uthatha ixesha elide bangabocela ngifela baba baba ajona amanxeba laba ngifela nizofuna ukuthi kwetat mahaya baba kunjalo ku ithinto yabo qala pha longifela khabu zafumana na sathana ngene zulini anytime efuna ndandisa ungena na this year then fawungena zulini anytime ifuna kendo ngiyophisana no Yesu ndingaphisana ndibe ngusathana zamazulu ezikhona bemhlabeni sizazigweba silalwa naye sisemhlabeni silalwa naye yathi into yokumxa likhuleka yathi wena lungisa indlela yakho nojesu ngoba ngoku uyesu urepresenta wena emazulwini onorepresenta yena emhlabeni so ndilapha nje na ndinguyesu I no longer live but he lives in me so now nje kusizwe kusudlala xesha liphelile nditshina ndaxankamngqina ndathi heyi sithathi namendekakuyela ndixesha liphelile and liphele nyantutana liphelile sisindiswa na sisindiswa yasi igazi kayesu the way limpomboza ngale ndenza ukuthi ingaske andihambi ingaske ndithini lingqibelile lilinde wena wena usadlalayo buyela kwipozishini yayo buyela kwipozishini yakho ndingakothi xa ndila ndithi umntu oneenyawo ezimbini akho nto inomncede ngaphandle kweyeza elinguyesu phela amachiza esibhedle besiwadizayin phela aphele uba wanikwa ngugqirha athi ugqirha nali andazi balasiza noba ndizosebenza na akalasi nangoku akalasi seliphisa amathambo amathambo akawazi amathambo ayanyawo he is the healer of diseases ngokuthi ezayinyangeki ngoba izawungena ibe ngamandla xa ungasizwanga unjengendlu engabiyelwanga uyesu akagxakwa nto i-aids ingathi ubone xa mhlawumbi uyathi unefiva injalo loo nto kuyesu ayikho ngaphezu kwefiva inje ngaphantsi ubuvela wathi bhihilti nenemo ujesus kuyenzeka if uyakhula kuyenzeka banintsi oosisi basengqosho banyangeke kwi-aids bakhona ezimbabwe badinga uyesu bafuna nina sudlala udlalela ntoni udlalela ntoni naw utata mahaya zange adlali ngabo zange adlala wazila wathi bawundiyabafuna wathi bawonala ibandla labo cela umoya ungcwela ayimibimba phaku ngoba uyeza ngamsinyana and ndithi xa ndisiza ndizamvuzo ndizovuza khafana ucingeke nakuba bethi asibenze mkhathi ngenivuzo engantoni buze ngantoni that's why ndingadlali nje endleleni zikhona ichoms zami zase uyazi uma usenza into embi ichoms zakho zokubethelisa uthi akho la that's it wenza yona wenza yona iprofiti qha kodwa mosulinde ukwenza uthi oh uyaphanja leso yilawo umsebenzi kwakuthiwa esikolweni afake sanqonza imenza zangiyuca zangihluka nalelanisi ndathi ndiyamazo ndibizileyo ndiyazi ukuthi ndixholweni njengane ndingakholwa ndiyafuna ndihlawule konke indawo mlelweni ndiyazi ukuthi uba ndibuyele ukufa kwam and ukufa kwam ndiqosha ube emlelweni musanukhonzela sisters azazane nayesu qha nje banimani nisila nje nisila 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 siphinde zibuke kuthi hayi akwenzekanga into ethile ziyakhala sinomsindo uba kutheni ningazili ukudla nicele uba ukuthi akuyisele inyangatha nje azifuni le nto eniyenzayo azifuni le nto banisila imiqombothi inyosi zigizana emkhathini sikhupha igcwabevu lenyosi ithi liyaphaklams wazifuna bese zizawungena naye zogwini zifike ziye zihlale ekoyintwana kudade bawo ayingodade wawo tu ayingie usathan yazi xa wenza ezo zinto usathan uyakorekisha athi yes loo ndizawungena naye loo ndizawungena naye loo ndizawungena naye ingxaki yakhe usathan uyalazi izulu lingena anytime efuna so wena ulazi mhlawumbi ukathathu seko nomona walo uyazi ukuthi impilo yakhona iintlinga zaziwa khona iinyembezi zaziwa khona imisinda zaziwa khona uba uyabayangcungcuthekisa abantu basemhlabeni awongcungcuthekisa ezulwini